Maker. Chimbochi Ndunge. Yes, sir. Shakarongeka. Alongside. Yes, sir.
Yes, sir.
Pachange pagai paga pa Sea Trust Arts and Crafting Center. Shamanje manje ka nasika 23 July tirikuti munhu wese mwana wese pamaGazeb tina chimboti Ndunge.